Welcome to the St. John Methodist Church. You are about to hear a message designed to empower you, encourage you, and to challenge you in your daily walk with the Lord. Ministering to us is Brother John Mensah.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. God is good. And all the time, yes, indeed, God is good. Name Adum Arakwana Menora Sutia Sina and Ne ye can at Yasu for whom and 17 July and Yen Penyan si menota si ketamara bo jiemu moja de fusan ewo yemua na enye ya huo fe enye ye sika enye papa yibi aya yen and yami adumara kwa ena menoda sutia si amen. Watcha me mompae. O da O Ness for Amba, Epio, Sele, Shaba, Zoeba, and Rare bomb pire and an anopay, a dear home, a shell one son. Bra was some ever an anopay, and pine said, Obekasacha or my an anopay, ever Jesus Christo demo. Made a meho a shell one son, so we didn't pay beer a sin chain. Now I send your mamma or my an anopay, you better know more Casacha or my when your mere jar, your meal by your crunk demo. Amen. Hallelujah. Let us rise up. Let us rise up. Name edi ene acheme no ni senti ekwese iti na sem na ekoso boa na etimi de bobra ekopem se bra obefreye ene anopa asem a wode ma me no se yenwe ho na enfontu ye ho fo no profukasa ma otunu do so be faithful to your calling. Be faithful to your calling. Asem a wode ma ye ene se yenfontu ye ho fo no. Be faithful to your calling. Say, ye bedi nukore ama ofre a wadi afreye. Ye bedi nukore ama ofre a nyame edi afreye. Unu me ya adjene say, nipa bebre ena wo wiyase. Ebe ndeshe aswe demoha, ane nipa, nipa kakrebi ena woha. Na che se, ye obi oha nyame afre omu. Enti calling, nyame afre meno aba nifie ene deduye. Ye hear Bible mwa from Genesis to Revelation. Ye kasa ye bo ni nyina tofa na se the central theme a eye ade a onyankopon ohwehwe ne ma ana God is in search for humanity. Nyame e frɛ ne ma asan aba ne nkyɛn. Enti ofrɛ eye ade a nyankopon e frɛ agusu e frɛ ne ma aba ne nkyɛn. Hallelujah. Enti enano pae se nyame afro na wo ha uye inshiraba. Amen. Nyame afro di abaha enano pae. Na yakase nyame efre a nyame frɛ ene sɛn ana nyame frɛ sɛ sɛn. Ose the call of God. Nyame efre efri adibo mfiti aseɛ. Bra nyame ebo ade efre sɛ nyame efre from the foundation of the world. Bra nyame ebo ade efre mfiti aseɛ no. Saa brɛ no ena onyankopɔn efre me no. Nyankopon efre ne ma se ne ma emra especially bra enipa eye asoden ewo edin trum bra yekoye asoden ye bone na nipa ebohwete no nyankopon ehyase se ofrefre ne ma asade ede omo aba ne nchen enti nyame efre bra adibo mfiti ase ena nyankopon efre o me no. Hallelujah. Nyankopon so efre se yenti yahu enfri niyama yinawada to be separated unto him. Nyame efre se re sebeti yahu na edi yahu wadayin amano. Adiaba kuntra nyankopon efre se no. God call us to be separated unto him. Yekai Genesis a bra Abraham ene nabusunya etino. Nyankopon efre Abraham na oka kire se dey onfa ne niyama enko asase a obekire no so. Nyankopon efre se obeyi wo afri niyama enfa. God call us to be separated unto him. Yehwe 1 Peter chapter 2 verse 9, Romans chapter 9 verse 23 to 26. Ebetimi atwere na che yakokenkan. Ema ehu ase nyame efre ye se yebeti ye ho afri niyama enfa ta nyina no. Nyame efre ya oyi efri sa niyama se ba yebeti ye ho afri niyama no. Na afi ya ba ono nyankopon che efi se nyankopon no oyɛ kronkron. Opese obi a ono be na ntibia se da ebeyɛ kronkron. Ti niyama bi a wo wi ase, niyama bi a enhu ensene enfata no ofre ye eyi ehu firi sa niyama no. Tiare ba kuntra nyankopon efre nti enano pe se o ha nyame afre wo a na nyame afre o se ese wo te ho firi niyama nyina ho se be ya wo do ho eba ma ono nyankopon enkutu. Hallelujah. Ena afre so asa afre se to fulfill his purpose. Nyame afre se ni tempo anane botai a owo ma adasa no your friends se be ya ye be ma sa botai den atimi abam botai ne se nyame aboy se yemra emesom no ti nyame efra yen se yemra emesom no na afoforo so a ehunu no ye betwe omo aba na omo so atimi ehunu nyankopon. Hallelujah. Praise the Lord. Die entra ofre ye e die entra nyankopon efra ye. Se nyankopon efre fe se awiase eye sum because the world is in darkness. Awiase ewo sum mu na enam se nyankopon do entu nyankopon efre ye afri sa esunum ase aba ne han emu nti ade aba ko ntra nyankopon efre wo a nna no pae wote a wote mi ne se awiase eye sum ti nyankopon efre wo afri sa sum na ase entra onyankopon efre wo. Hallelujah. Enti se yeye suti ya banyankopon anase dia na se sa ne ma sum ne ma ekoso e wo wiase nyina no yeye ehu afri mu ti nyame e dia ba ne han mu. Ena afen so nyame efre ye se because people are hungry and in need. Nyame afre me no se ye meboa na juma me dikan ka se to fulfill the purpose of God. Nyame botai ba ko ne se nipa egu wiase a wonte sa afre no nyankopon afre no me no ye bekɔ akɔfrɛ sa ankrɔfo no enti nyame afre me no efri se ekom di amanfo amanfo ewo hohiahia mu amanfo wo atete mu a omu hia me no emwa eni tra nyankopon afre me no ena no pɛ aba nana ase se yenso ebe ye mwa ebe kwakɔboa saafo no a omunya edase wo sumu a omu hunu awurade no. Hallelujah. Praise the Lord. Ni edi hɔ so se nyame afre me no efri se emre no a nyame ade ama ne ma no emre no etia because the time is short. Emra nyame ema ye ewa asase so emre ne yetia enti atwa se nyame adwuma bi atwa se meno yeye ansa na emre no asno meno ese yeye enti ni kwan se ye tena wiase na ye sa samre ne nyina enti enam se the time is short no nyame afre me no aba ne defie ana wa fre aba na na ase se be ye ye betimi aboa na adwuma no na adwuma atimi akoso. Hallelujah. Praise the Lord. Adofo se nyame fre ye nyina na se ye ba nyame fie a obia fra wa fra no ofra wo ba o di adwuma ehye wonsa. Hallelujah. Nyame emfra wo emma ne fie ma wo metna ase da bia kwa a wo nyɛ hwee efri sɛ medika ka sɛ nipa egwuwi ase a ekomedi omo nipa egwuwi ase a omo ahoyahia mu nipa egwuwi ase a omo kɔ atete mu ne sent nyame fra wo a ofra wo no di adwuma ahye wonsa na ena no pɛn bibisa o se adwuma ben ena nyamede ahye wonsa e wa sore dam ha ana obeye kristo ni no wonim adwuma nyamede ahye wonsa. Hallelujah. Wonim adwuma nyamede ahye wonsa fisa wa mfreye se yemra emetna ase wa freye se yemeye adwuma wa fre se yemeboa afoforo enti adwuma ben na nyamede ahye wonsa na se adwuma na nyamede ahye wonsa no oyɛ se adwuma na nyankopon ni monyam ana. The team that be faithful to your calling. Se ye bedi no kware ama ofra wa fraye no. Enti, ajuma nyamede ashe yensan se ajidi fo. adwuma nyameda hye nsese ne ma wa freye no ye yesa adwuma no hye yakopon ni monyama ana hallelujah na bibisampo se unim ofre no nyamede afro unim adwuma nyamede ahye wonsa ye ba asorifia nyame asori dan eye mifa se ni padua nyina ye fa se ni padua ye nyame asori dan ni padua wo akwa bebre e wo ho various part of the body obi ye ensa obi ye nan obi ye tre obi ye ani obi ye yafunu obi a wo ne function na sa pass we nyina e ka bom e ma ni padua no ewie peye hallelujah enti ye a ye ti han ebi a wo ye yafunu ebi a wo ye tre ebi a wo ye ensa wo ye nan enti ye se ohunu ba bi a wo wo na wotimi aye e ma body no ade atima a function well se ye nim se se ye nipa dua no enya adwuma yi a abrabon yanka ze te ho a ye ho entoye se oyefun eye oya wunim de we a ohusifa eye o se uti eye oya se wonan eye oya ana se wonsa eye oya wunim se na ho na ndua de esi ye o sa so na se nyame afrae abanifie e de adwuma hye ye nsa na se se wo ye nan na se wo anye yi a na kye se de nipa dua no be yare hallelujah praise the lord enti ena no pe ofre no anya mele afre adwuma be na ode ahye wonsa ye hwe akenkan sam a edi kan ya Bible ma yete asese Abraham na ote otinifie anifie ni mbra na awia abo na ohunu se emrante ya miensa a omuba otumrika ekoshia emrante no na wonim emrante kwa na omuba nanso ohu omo no otumrika ekoshia omo na oshia omo no oka ase momra fie ma o nsuo omo mo adwane omo mu die ade ba kwa pese esua firi on se Abraham e ya hohoye being hospitable Abraham na onim omo enso ohunu sa nkrofo no wa mo mo antwem ofra mo ba fie obo omo na nyame enhira eba ne so nyame fra wa fra no ebi o ha wadwin se bia ese obeka nyame asem obi abetimi aka nyame asem bia apafo nyame asem a wo ka no nyame ande adofofo ahye won sa se ye mo afofro nyame ade ahye won sa se ye mo abo afofro bia wo ha wo ahoden ana wo means abetimi abo obi a okwa ahokire mu that is your calling nyame fra wadi afro se bra sori mu se apart from se wo ka nyame asem no obi o ha yesa yetimi yebo afoforo hallelujah that is the calling anyame e dia mo no enti ahohoo obi a wunim no da wuhia no a kasa ye nipa no beka obi o ha wunhia no da ena masama o nipa beka enti no onka anyame asam nkyere no enso nipa no hu se nipa we nyame suru e wani mu e ma nipa no nya pese de obedi wachi na efiri ho ye ne betimi anyanyame nkyere kyere ama nipa no sare abeka ye ho hallelujah. Enti obi ho a ne frɛ ɛyɛ ahɔhoyɛ ɔboa ahɔhoɔ. Ɛnɛ ɛwom sɛ ɛnɛ nneɛma wiase ɛhu. Nipa bebree bɔne bebree ɛkɔ so a sɛ wanhwɛ yɛ bɛka sɛ am robbers ɛnɛ nipa awudifoɔ ɛdɔɔso nti wokɔ frɛ obi ma na aba ofie a ɛkyena nko na dɛn ɛnɛ de asotwea na de nneɛma bɔne de aba wɔ so. Nanso sɛ yɛyɛ agyidifoɔ na sɛ nyame frɛ ne sɛ yɛn mu afoforɔ a dane dane nyinaa nyame ebema ye akwankyerɛ nyame bɛkasa akyerɛ babia nya ɛyɛyɛ mmoa no nyame mama ye ho akwankyerɛ sɛ mmoa wo atwasa wo ye bia nea wonim sɛ nyame no sɛ wo ye a ɛde bia ɛmfa mfaso ɛma na sɛ ɛyɛ danger to you no nyame ɛmfa wo nkɔ bi sɛ nyame sɛ ɔma nneɛma ɛboro sɛ dan ɛma ye so nti ɛnam saa nti no moma ye yi yakoma mu na ye mmoa boa afoforɔ anaasɛ ahɔho a ɛba ye ntam obi ɔhɔ a ɔba asɔre dan mu ha oye ho ho na oba ha obetima ba for the whole year obi embon kasa no ho da ye pon asura na de na wokɔ obi a enim no umi sɛ obi a wote hallelujah ebi ha wa chede ne sɛ wunu obi a wonne kasa woni nipa no beka no esesa nipa na ma nipa na akoma ba fam na afi ebo ama nipa na na monto ye ntientie wa awradi fo adoma chede a nyamede af ama ono no sɛ wo ba asɔre fie sɛ wo be boa boa ama mfara sɛ wo be ma ɔmo a obi a ti sɛ ye yi ɔmo twene no wo become amba wonchen hallelujah praise the lord Abraham eji ahohwo na yakopon den ehira no bawo ma yeti asese bra oyewie ye no abofo no wie a omo ko no omo ka kire ne se oyire sara wo he na ye bible ma yeti se na Abraham aware ifie pia na onya ba Minisa wa bom paya bra na wanyaba. Na Bible se oye wie no wanka bibia ankyerom. Na bra oye papa no wie ra omo kwa maka se oyire sara wo he. Na bra o ka se o no ka chese afese se. O se by God's time, what kind of conversion? O se by God's time, other version se by 9 months time. Wo bana oba oyire sara na wo fa afru. Hallelujah. Praise the Lord. Enam achede ana se nyame fra wo fra no. Enam so oyi ni yam e de bo obi no. Ohno mfa so a aba ne so. Praise the Lord. Nyama bebre e wo ho a bia yabo nyama bebre hu mpa ye bebre yabo hu mpa ye bebre a yensan ka bia ne etwe se ye nyame fra wo fra se ye meye no. We are neglecting the calling of God. Assignment nyame de amma me no se ye meye no ye nye. Ebia asori fie wo de ne se oba asori fie oba no pa obesiesi asori dem kama kama wo siesie wi a na wo kọ bia nyame fra wo de afra no no na da wo obesiesi asori dem na ba be ya asori obehunu se na nyame sia ma ne nsa so wo dem ha si that you are calling nyame djuma wo de a chonsa se be ye no no adofo no bia be ka se me de hu se we ene me calling adjuma ye ya efri ye pem ye ya ye nya odo e de se adjuma no that is you are calling adjuma be wo a wo ya wo pe. Like you have the will, you have the zeal to do it. Obi nsha o say ye. That is the core area nyame pese da boa na juma no no. E bia Sunday school, ye hia Sunday school teachers. Wo pema nkwara nti wo kwa Sunday school, kwa boa Sunday school ma chere mofra na de. Ho na nyame edi wuchira be ma wo. Hallelujah. E bia ha bia wo de bia sik ye a program a. You sponsor a man for a man yamia juma den e koso. E kwa nyamia for se be buama na juma den e koso no no. What do you be out on you? Who choir? Who singing man? Who praise team? That is what God has given to you. Say nyamia mosa adu afrewa benefit se be ye se juma we na buama na juma den e timi koso. Nti adofo no minim juma di a wudi no asori da mu ha. Minim juma a wo ye na juma a wo ye no wo ye firi akoma mu. Se sa calling we nyina anyame ada juma de anyame de ahye amaye se yes adwuma wo e wo no kware mu a then we are being faithful to all to our calling se nyame de amawo se enwum to e na ye wo adwuma e wo asor dem ha bra beto nwum na nyame adwuma enkoso na se uyi wa ko mu nyina enya ye nto enwum na mfi se obi e hye ye so nya amemere mfi so na mum ye firi yakoma mu na ye to nwum e bo nyame adwuma ye enkoso a yes sir we are being faithful word to our calling nyame adwuma na se ye ye adwuma no e wo no kware ene gidie mu se nyame afro se ko kye enkwara Sunday school fo ade na ye ba de bia ye ko mofrain emfa ho ne enkwara ne beye ebinu aso eden wo ka so ntras na wa sori na mo ye nya akoma se ye emfa ho ne enkwara ne be nya be nya akoma ama enkwara no a that is the calling nyame de ebe hyraye hallelujah nti pese ena no pe she near the wakumas a dear no bit me yabwa sorry. What is your calling? What can you do? A don't bit me yabwama a sorry at me a tumpon. Near open who said bit me yabwa a sorry tumpon. Identify it and then do it wholeheartedly. Mamma will be in show. Say a year sudden we are being faithful to all to our calling. Or say the thing was be faithful to your calling. Why identify? Meet me as yes, so that be a me prepper, so damn her, me pepan kumiaso, met son yum. Match them of Friday. May any man be brave. May boy Emma. Near my chest, I cross. May boy meet me about chine. Where any meet me aye. And now say me dear. So how will may imagine say every Sunday visitor be about so dem abia. May never be kwakasa. Obi oha uni mo hawa onamu. One no kwakasa. Asama be kanche ni panintino. A man ne how ni nade eba firm. And I say ne how ni nade ni yule fini how ni nade. A woman anamu tu den aye pe ewo ready mu. Enti adofo no moma ye identify your calling ni anyame pese ye wa sori mu sa sori betimi atumpon a ejina ne anyame de ahye wonsa obeye se ni anyame de ahye wonsa se oye no se utimi ye a ebeboa ma ye sori den atimi atumpon se odie ne se esese woba ye ko meeting dane de nyina bia wo organization ese okontena ko sisi ho emprepi no ye ya ye tide asinkan ebam se nyamea adwuma ye bia wo dwun se me de wea na menkwa da bia menkwa na meye wo fro so ye contractor yes be a contractor that is your calling wo ye contractor am ewo nyame fie na se ba se bia mo ampra mo dɔso ye hwɛ akenkan sema na etɔ so miensa na bra mary ne mata Yesu ba fie no ba ma te se bra Yesu e ba ho no Mary e kotena na na se se na oti nyame asem e na Martha de na o na o ye adua na o ye nyame nyina ti Martha de e complain se na won kan chance o mebo ame we complain but wa juma obi o ha ye o ye o ye obi a ye ka se adjuma obetimi aye adjuma adjuma ye de adjuma hye ne sa won se adjuma obetimi aye to the perfection. Hallelujah. That is the person's calling. They say, you know, to me, yes, and I say, yeah, mom, and I say, oh, yeah, don't complain. Quiet, I'm the first one, Eddie, shout, no, no. They say, yeah, your program, and I say, oh, but now, yeah, I say, oh, maybe I have my program, but I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, oh, yeah, don't complain. Oh, you can't complain, yeah, you have been faithful to your calling. Yeah, maybe I'm so, Eddie, shout. Hallelujah. And to say, yeah, for us, you are a contractor over BBR. You accept that you are a contractor. Keep on being a contractor. And that is where God is going to bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Nyame emane nsa kiso. Na omwe no BBR unu juma diya. Odi ashe nsa. Sebe ya, yebe timi aye e juma ashe nyankupon. Nyankupon enshira ede abaye so. Enya empayebo. Empayebo ayade ehiyan ewo Kristo mu. O Kristo ni biya kia. So obo empaye de ebisa ediye tunye ni mu. Na mmom sɛ yɛ bɔ mpaeɛ na nanya mpɛsɛ yɛ yanyɛ a mpaeɛ bɔ ndan anu yɛ mbantɛ my example bra Sarah ji ente minim botaya a wo minim yɛ ma wawɔ ho mpaeɛ a wo nsanka mpɛsɛ efiri ɛnɛ kɔ befiri han kɔnyame anim na bi sɛ nyankopɔn sɛ awurade ɛdeɛ na ɔpɛsɛ me yɛ ma wo awurade ɛdeɛ na ɔpɛsɛ me yɛ wo asɔre da ma wo asɔre atumi atu mpɔn just ask God nyame ɛbɛka akyerɛ na wo wo identify it ya. For a common one holding ya then, ye na fashion on your coupon any monium. Be a warren a ope, be a banner ope, send your paper a juman a ope. Just do it. Na identify the call a juman yamida shall once I say ye. So that be faithful to that calling that God has called you to do. Na ye through a common ya, we ya me, a feeble corner you know, Uber Barsona be dear dancer say. And next 17th, me tell you, I'm a chairman, sir. Asoran ya wo die open for obebo kashi na wasoa adwuma bi e bebia if you can just do it don't listen to what people be saying because we are as human as we are people will complain wo de bibia na waji wo de bibia wa yesi don't listen to what unim ne wo ye wo ye won kwan ye ho adwuma apart from the blessings that we are going to receive on this earth no we also know say at the end of the day no me no but time back we see anisu ne say that chimia say yewu anase Christo ba yebenya nkwa eni awiye ntinya na enipa beka enya na enipa beye na ebehwe because yenim nia nia wa frey no the one who has called us faithful because he is faithful so no so the onye so the biarada nti adofo no let us identify what God wants us to do in this church or wherever you are bia onkwa asoro ba bia okwa asoro bia bompe ka nyankopon se omwa na hunu juma dia pese wudi e wana asori mu na free ase yes juma no. When we do that, we are being faithful to our calling. And when we do that, definitely God is going to bless us. Praise the Lord. If you want the blessings of God, let's begin to do that. Na nyame enchira baba yenso. Nyame enchira so. Na semeso. Na omwaye. Dentimye siti. Na najume ntimi ntumpon. Ene da. Amen. Pachome mwampaye. Yeda wasi. Wa utimye denji na ye. Enano peyo. Wasama odia braye. Rapa me bom paye se kwa buwaye ma fra wodi afre ni jumedi ya wodi ashe yensan se yenye se woma na timi ya buwa ma wasefu otu mpon arapa buwaye na yen timi hunu fra wodi afre ni jumedi ashe yensan me bom paye se wibi ya oti dema enano paye na uo ni jumedi ya wodi ashe yensan wankasa honi nipanabe kasa na omane hunu jumedi ya wodi ashe yensan na omane hwaden na waye ajuma na shiwe kriso numana. Na unshire bia wamanu bia abamamano. Wa Yesu dimu na ebo mpaye. Amen.
Yes. Yes.
We pray you have been blessed by this message. We invite you to join us worship at the St. John Methodist Church. You can locate us at Tantra-Hill near Champion Divine Clinic. We have two services every Sunday. First service, an English service, begins at 7 a.m. and ends at 9 a.m. Our second is a tree service, beginning at 10 a.m. and ending at 12 noon. We have communion and teaching services on the second and final Sundays of every month. Our communion service is a joint service, which begins at 8:30 a.m. and ends at 11:30 a.m. We also have monthly revivals on the first Wednesday of each month from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. You can visit us on Facebook at www.facebook.com/sjmcth. You can also download our messages at forshirt.com. Do subscribe to our YouTube channel for all our messages at St. John Methodist Church, Tantra-Hill, New Achimota Circuit. For additional information, kindly email us at scjohnmethodistcth@gmail.com. God bless you.
This day. Christ the Lord on high.
Choose you this day.
You will serve.
But
as for me, I'll serve the Lord.
Goodbye.